Zombarina. Akuba ku kikonde sibaddeewo simubadde nkitadde mu nsawo kati bakijiddeko kibabadde bakisabattula da wana Uganda gye bali
Yeah! Mama,